abakinzi b'imikino cheno uyu munsi twashimye kubayagira ku mukinyi wacu w'intambo mu rugamba mushasha twaraye twungutse akaba yitwa Marco Weimans n'umukinyi yavukiye mu Bubiligi aho yabonye umunsi wa mbere izuba ku itariki 9 z'ukwindwi 1997 uwo tuvugana akaba afise imyaka 23 uti yobangana gute mu burebure si mugufi n'ahatari muremure cyane afise imetero imwe na 75 urumva ko atari mugufi hani benshi aruta akaba yatanguye neza na neza gukina umukino wiwe w'umupira w'amaguru hari mu 2012 yatanguye akina mu mugwi wa PSV aho yakinye kuva 2012 gushika mu 2015 amaze kuba abyifatamo neza yaciye agomwa n'umugwi witwa Cardiff City wo mu Bwongereza murumva ko yaduze neza cyane amaze kuva ngaho yarakeneye umugwi ukomeye cyane we kuva mu 2017 gushika mu 2019 twita Dubiz aho yakenye inkino 39 mbere akanawinjiriza ibitsindo bigera kuri bitatu aho byahavuye bimuha amahirwe yo kubandaniza mu mugwi ukomeye cyane mu gihugu cya Denmark aho ni kuva mu 2019 uwo mugwi nawo ukaba witwa OFK mbere ahamaze kuwukinira inkino 24 abyifatamwo neza n'umukinyi ashobora kukina inyuma ku ruhande rw'ububamfu ku nimero 3 mbere akanashobora kuba afise n'ubuhinga bwo gukina hagati amaze kuba abyifatamwo neza muri iyo migwi twariko turavuga igihugu yavukiyemo cyarahavuye kimugomwa aho yakinye akinira umugwi userukira gihugu w'abatarenze imyaka 15 arakina inkino 3 arabandanya mwaka wa 2013 akeneye umugwi w'abatarenze imyaka 17 mu nkino zishika ku 13 mbere aho akaba yaratugize n'amahirwe aratsinda n'igitsindo icyo gihugu nyene kimaze kubona ubwo buhinga mu mwaka ukurikira cyake kimutuma ko mu batarenze imyaka 18 akeneye inkino 3 n'ahagira ayandi mahirwe yo gutsinda ikindi gitsindo mu mwaka wakurikiye nyene yaciye ajya mu batarenze imyaka 19 ahakeneye inkino 13 n'ikindi gitsindo nyene uwo mukinyi tuko turababwira akaba afise ubuhinga bwo gukina inyuma cyane bikomeye akanaduga meraga agatanga n'imipira ishobora kuvamo ibitsindo umukinyi afise ubunyarutsi buteye ubwoba kandi akaba ashoboye no gucenga bimwe bita amadribble mu gifaransa aho mbere muri iyi minsi ko turavugana dushimye kugaruka mu nkino zitari nke amaze iminsi akinira umugwi wiwe aho twababwiye yuko witwa OFK mu gihugu cya Denmark itariki 11 z'ukwindwi aha n'uyu mwaka turimo nyene yarakinye urukino ari mu kibuga aho umugwi wa mbere watsinze ibitsindo 2 kuri kimwe umugwi witwa BK8 hanyuma itariki 11 z'ukwezi kwa mbere aho hose yari mu kibuga baratsinze inkino mbere muri iyi minsi akaba yarose amahirwe mbere natwe twavuga ko twayarose yuko FIFA ishobora kumwemerera ko tumukinisha nk'umukinnyi wacu twamenyesha ko rero nyina wewe ari wari umurundikazi hanyuma akaba aribyo byatumye aronka amahirwe yo gukinira igihugu cyacu yamaze kwifatanya n'intamba mu rugamba aho muri uru rukino rudasanzwe rw'umunsi w'ejo kuwa gatatu azoba ari kumwe n'intamba mbere aza yashyitse muri icyo gihugu aho tutaramenya neza ko azoja mu kibuga ariko turabyiteze n'amakuru tuzobandanya tubatohoreza mugumane natwe icyo mushaka n'icyo mwifuza ko tubamenyesha jyaho hepfo muri komante mubitwandikire ku mukinnyi wese mwifuza aba hanze y'igihugu muri East Africa hanze muri Europe ibyo mwifuza nibyo kazi kacu murakoze n'imikino channel tuhari ku bwanyu.